Which of Allah's favors can we deny? Above all creatures, He chose us to be high. To Him we belong, to Him is our return. Life in this world is only a sojourn. To the angels He commanded that man be respected. Shaitan heeded not, and so was he rejected. Compared to the angels, we are but clay. As long as Allah we obey, we'll not go astray. As the best of His creation, only us did He deem. This for us is honor, this high esteem. His Qudrat it is that cause winds to blow. He gives us provision so that we may grow. Which of Allah's favors can we deny? Above all creatures, He chose us to be high. To Him we belong, to Him is our return. Life in this world is only
بسم الله الرحمن الرحيم
da 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 da